Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Daoya me, ayikolana, buso wa me, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoya me, ayikolana, buso wa me, aukolana. Ilondoloze.
Aukolana